ngibongile mdaka madumane ungibheka kanjani mawungibhekaso ungibuka kanjani mawungibuka kanje sibongile mdaka madumane ungibheka kanjani mawungibhekaso ungibuka kanjani mawungibuka kanje
Thank you.
chaza kakhulu ngishime nyamfana ngahlala phansi ngafula ngacheka ngathi yabimenye nasi shayina
Thank you.
Zwana mpana. Zwana. Shaina mawaya mpana. Hey, Fagaza, Linda, Mama Zalawa, Whiskey, Mama Jota. Hey, Gishis, Dumbo, Summer, Quaza, Ba, and McGregor's. I can go.